Malikanabi, Malinevi fe, Malikanabi, Faso Malikanabi. Jomenandeme, Malikanabi, Jomenandeme, Faso Malikanabi. E Faso ye Malie, ye Malikarine, e Faso ye Malie, ye Malikarine. Aunga jamanda ye Malie, Faso Malikadame. So fanabe aunka malila kaiye malie mabtibe malila tumbutube malila kulikoro fanai aunka malidoe Bamako ze ma capital ni sera malibala au faso malibala bunyani karama Bunyani karama kebana Ni sera malibala Au faso malibala Jigi ya kama Ijigi bedafa E faso ye malie Ie mali karine E faso ye malie Ie mali karine Aunga jamana ye malie Somebody come with me.